Hora Ma ndiko nzira. Ikunda ni muhira.
Be mukunda kunva ndi kaminuza, ngwino wimure, nkubwire ibyo wipfuza, wige kuvunja, mahera wibire, uzoba igihangange mubanika. Uzoba umugica, bakubaha, bakuvyina, bazojugumira, uko bakubonye. Igihugu hip hop uduzi darapo, utav'iwacu ntay'ukorako. Fata imiheto, flow ni akari ni beto, soja ku rugamba ntuzubona turuha. Duhiga ubumenyi ngo twige, duheze gukora iyo bwije, full time muri weekend. Bandi bajama bakuma bidoga ngo nibakora ngo bakwize, murango tugwize, market ko tuyice. Umugwi ni muze tugume, batwifurize kibi tuvune. Muze dukore isosi musume, mutangane muheze munume. Munume mubonye kugwana komeze nka taichi. Izen serega ni fight, ibyo tugwanira ni quality. Ntabwo tumeze nk'abandi. Five stars kuri view, five stars muri room, five stars muri douche. Nibyo dukorera, muzika uborera, ngwino kurorera. Be mukunda kunva ndi kaminuza, ngwino wimure, nkubwire ibyo wipfuza, wige kuvunja, mahera wibire, uzoba igihangange mubanika. Uzoba umugica, bakubaha, bakuvyina, bazojugumira, uko bakubonye. Si shara kuri abo bavyuka kare ngo bakore, biryamira wewe wiruka, buraca bavyuke babone. Wabonye ubabwira uti ubu nije nkuru umuti, ubu nije bitumuji, ubu ndaka ntavyo kuvyina. Sakiruzuye ngwino pima, niturya turaca ubuzima, kamera bandanje fima. Rolex kugira wikangure, Rolls Royce kugira wiyahure, mahera ntagira umutima, konta nyaruta sinya. Jana passport kuri gishe, wino muri meeting prive. Amande kunyake kuri ze, smoke cigar aromatize. Ndiko nkubwira ko ndi kure, muze winjira ngo muduhe. Bimwe wirira ubibure, nta uzota umwanya ukure. Dara kukibi nkivyukira kare, niruka ngo sinzongere sabe. Byabiceri ntazorya ngo mare, ngo murore kazi, before shorty, default credit, let's roll. Be mukunda kunva ndi kaminuza, ngwino wimure, nkubwire ibyo wipfuza, wige kuvunja, mahera wibire, uzoba igihangange mubanika.